for you, baby. Jigga dilla sick, xam na ne ding ma jig. Damay takka sama feet, amale na lumay tigal. Nice li ma gis, yay sama tarde bi ma gis. You loving in a trouble, you are my sunshine. Au fond de ces nuages.